DJ Villain has made some shit going alive. But just bear with me through this, man. It's kind of a true story. In fact, it is. It's for the record.
Maybe you can relate. Maybe it's you.
Then play.
Boleke indlebe njengoba sikhashana tshela indaba ngentombazanyana iminyaka u-12 nje kusemncanyana ikusasa layo imali sazokhala hlala ne-stepfather benomama ma uyasebenza zabuya ntambama i-stepfather sona sisiqumama imali iyasizela asidingi nokuzama ma ubamba amatorha emakhishini i-stepfather sona amashishini asidingi isipansi sihlalele endlini so ma ibuya esigele ithola yena emini manje indaba ilelelilayithele ilengane ubaba usebona ithekele angayibamba yena embhedeni usekwenzile lokho mampeleni sekukahlane ibamba ngenkani ayenze izinto ezibuhlungu kanjani athi thula ukuze singaxabani uvumele isimo besuyele inkani ifisa ukusho kodwa iyahluleka ayingoba isaba but iyakhubazeka futhi akekho umuntu ozoyeseka so nendaba yayo iyaqhubeka i-stepfather sona isikhokha irent ngoba umama usiholela amaset emphefumulweni ingane esinedent but bayi-treat-a njenge-accident yathi mayithi ma uyakudlwengula ubaba wathi umama thula mntama kusenandaba izohlula le nto into ozomhlaba uthula ungayenza ihamba enyembezi zahlika ngehlathi uyibona ukuthi ifela ngaphakathi ithe yaqala nje ingane isathu wathi umama please ntamba uzungangiqhathi ey safika isikhathi sokuyolala ingane ayilela ibhizi iyakhala edonsa ipeni nephepha yabhala zokufundela nje lani bokuqala ndiye mayi isimo singehluli sengiyocela ukuthi ngikhulule ma kuyisono ngamane ngibethelwe bese zimbili inyanga ngikhulelwe ngizamile ukusho wathi ngiyakumeka wathi mina umuntu owaye emnyeka ekuseni utheyo omnika imali yokuthenga ekamereni wasemtholelenga digest.